haendi kuoa Sofia tena. Na unajua kwa nini aline amesha kisongo lakini sasa inabidi tu nifanye hii.
Maria usijali eh. Usijali utakuwa sawa. Sawa.
Maria.
Have you been in the middle?